company bi a wabene ye pa won masua a wono na Eda African University College of Communication AUCC ano ade afutu ama Ghana empedifo won ye dead the school pon ano mo eko school pon mo akira de school pon mo mo hwe won masua so se bredu se hwe oman yi hawo me yesi won abrekutre ye pe honoma na yesua kwa befa so ye be so man hawo no ano sense ye kwa ne akudi baba ne age abodin ya betran fie na ye twere yesi ne pe adwuma abra ade a yesua no yɛnhyɛdɛ nyansunsuan so papa bia ɛmfɛmfiri so wɔ man
papa nyina wɔda African University College of Communication Professor Abeku Blankson ɛna den krato ɛma mpanyifo ahodoɔ no ma wɔsua pan ahodoɔ ɛwɔ man yi mu sɛ ɔmo nhwɛ na adesuafoɔ wɔ nam wɔ nsɛm no ɛntumi fa deɛ wɔsua no ɛmbrɛ ne soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa ɔman yi ɔkyerɛ deɛ a nneɛma ahodoɔ a wɔkyerɛ ɛwɔ suapɔn no mu no ne nyinaa akɔyɛ kan no twerɛ na mmom no sɛ wɔde wɔn nsa ɛyɛ ade korɔ no ama no bɛɛ ne soɔ deɛ ɛyɛ a na ɛho ayɛ den paa yie
Yen adesuan on focus on problem solving. Why the bosuya fogu paper do we free nako na ju certificate na foko omboyen ya ye hu omboyen nti or the assistant on ye the first na me feel there or necessary otwe bien some schools be wa ye ja won we nyin why kese too much in sequa classroom and go for 1,200, 2,000 what's a classroom be so hu dey 1,200 that be lecture with my children go for nazi
ɛno akyi ɛna wɔdan ani sɔdenho no a mpanyimfo ahodoɔ a ɛwɔ suapɔn no mu ɛwɔ adwumadesuafoɔ no
wɔn a wɔbɔ nnwom wɔn a wɔtwerɛ biribi wɔn a wɔyɛ nyɛma pii a ɔyɛ nsa no ɔnyɛ te dɛ man a yɛnyim no ɛhwɛ obi te dɛ kɔɔnim ɛgya kɔɔnim obi te dɛ ama teedu wɔn nyinaa sisi a wɔadzi mfe 90 ɛdɔkono a wɔzere kɔ ɔnkyerɛ biara mensin damaze but yenya anyim de want na wafi bo nso ehen as a man abaze ne ye za ahwe won anyim nyam nti ehen ye ya African University nti mama kan de ye ba identify unwana wezi anyim kana waboa in the creative arts but either film music art no poetry no writing na ya honor one